a good 9 years. Ndibonelelwa icawa. Ndingaphandi. Wafika. Uba ungwanya. May his soul rest in peace. Ndaphangela naye. Noba ungumandla. Lemka. Yandinga. Wafika umfundisi usikhuphela nomfundisi uNcobe. Ndihle. Ndiyawukhangela umsebenzi. Ngexesha ilizwe lifuna umntu onento. Imali ibandlela lingceda ngalo. Ndiyayibulela nanamhlanje ngoba ndandingahluphi ngqondo. Ndandizola ndithixo waka. Ndibulele imnikelo wamarhamente kaThixo. Ndibulele mongameli. Wafika mongameli notata uGqirha. Ndaphinde ndandishiya ndihlele. Fundisi ndihlele. Kodwa into eyandigcina ndandisithi kwinto yonke mandingasendlimnge kuwe nje into eyandigcina sizawuthandaza sizawuthandaza ndizawucinga abantu bafuna uncama ndizawuthi jonga nabakum xa siyifumene imemo norhadebandabna esabele ekomitini abahlobo bam torhwana sincokole yathi ikomiti sizawutyhala andiyazange ivesi yowutyhala mnahluni ndawuva ngani bakhonzi bakathixo kodwa ivesi endiza nayo mna ndiyo imeko ndizawuthi jongana apha kum isibele sikathixo sinje Chaba xa funeke ngokuhlenge lithi kanti noThixo phi ndizakuhleka yena nto sizowuyenza sizokwenza laa nkonzo esenziwa ngoPetros bathi khangelana apha kuthi bathi le nto uyifunayo uzoyicela igolide nesilivera sinayo andizuthi nanga umsebenzi namandi nawo kodwa ndizowuthi khangelana apha kum into yobana ngexesha elifanelekileyo uThixo uyaphendula sithobe andithethi ngabantu abathi xa bepeyile namhlanje zitsala idebit ode iphele ekuseni usikelelekile wena ngoba unayo i-source of income thetha ngomntu ocakamela ilanga ongenanto yabona uba ngaba ndijonga kahle i-age yethu ibifanele into yobana ebhekini yam ndine-remote control yendlu yam yegeyithi xa ndifika kodwa nesithixo sehoki yam akho nto solido kodwa yonke into inexesha layo yonke into inexesha layo zithobe phantsi kwesandla esinamandla nothi isandla nje kodwa isandla esinamandla sikathixo ngexesha elifanelekileyo uzawuphakamiswa wamphelela umsebenzi ngoku ngojuni ka-2020 ngeyathi cawe izinto zimile asinayo i-income ndathi kulungile kungalunganga kunjalo kodwa kulungile kodwa ndathi thixo andiyazi nokuya ibona ivelu elamthandazo osenziwa ngulaa mama kwakuthi khona laa nto ayiseleyo xa ingena etempileni kodwa into endiphakamelayo kulaa mama wathi into yobana kodwa xa unondinikele nto endiyicelayo ndiyakuyibuyisela kuwe ndathi thixo xa unondinika umsebenzi xa unondinika umsebenzi ubujacu bonke bubonwa ngoku. Uthixo uyeva. Uthixo uyeva. Uthixo akakhethe bala la mntu. Xa ekwazi undonyula mna ndigoduka. Xa ndingena in the early hours of the morning ndijonge esitayins bed ndiyagoduka kuloo December ka-2020 ndiyazixelela into yobana igabha lilo lam andizubuya ndize kapha sidambize igabha lifuna umntu onento ananto. Ndathi xa ndisekhaya akho mntu uzandibuza nto anditshali irenti yamntu ndisekhaya. Kodwa xa kanye wena uswele amandla xa uqala unikezela ulahla itawuni uswele amandla kuxa kanye izulu likubonelela ngamandla. Yangena ikhona kodwa ndizawuza kwi-interview ndifuna ukuzobela ipicture yento yobana xa iminyaka emingako uthixo bethule tecwaka mna ndimta niyayazi uthixo ntlobe ndimthanda ngalo nditsho uba ndina ndimthandi kodwa letatibongamezinto ebendizincama izinto zam ebendizincama ixesha lam ndincamela yena kodwa uthixo thula tecwaka ndide ndimkhumbele ndithixo ndezintlekisa kanti ngalo lonke elo xesha uthixo wam undilungisele isithebe phambi koba bandezele bam uthixo wathula wathithwaka kanti ngalo lonke lo xesha uyandilungiselela itafile nakuyizawulungiswa yabo uthixo nasenza indlezi ngomntu uvela thathe zonke iintaba zakho azikhokelela zikhokelelwanga nguwe zikhokelelwa lizulu izulu lizikhokelele lizibekapha uqhoba kwakho izulu oh nkosi yam uthixo sizimanga akulungiseli sithebe ezinye iintshaba asazi noma sazisenze ntoni sinyeke zabazali bethu abangasekhoyo abasengcwabeni kodwa phezu kweentloko zethu kwawemazwi kodwa ndimncamile nje umama ke andizumncama kodwa ndaphumela kumele inikinike elifana nam uthixo akazuqama nam nawuzawuphumela wathi uba udondolo xa uyethetha wathi utshabalisa isimanga ndithi xa selikudyarha ucimba fana uba xa selikuyekile ucinga fana lukuyekile kanti ngalo lonke lo xesha lifana nenkunzi yegusha libuye umva xalibuya umva libuya imva nje likhokha amandla yento yobana malibuye lumbehle uba ngaba wona ubaxe emsebenzini sizokhulula iinto ezinjalo sizawuthandaza imimoya ngendawo sizokhulula iziqalekiso ezabekwayo phambi kweentloko zethu kwathiwa wena kulaa ronta wakho kwenu kuzawuhlala kunjeya kuzawulungisa wena sizothi uzungamncama uthixo nakule ndawo ukuyo uthixo uvile masicimele ndithandazele.